Ubaba wethu, uDoctor Prophet Magejageja, uDoctor, sekune prefix manje.
For whatever, pick what never. Wathi njengamanje ngizoqala isizwe esingazange size sibe khona isizwe sabakhethwa. UNkulunkulu angitshela ngaso. Ngiyakhumbula ukuthi ngalelo langa kune message yakho wayishumayela. Leyo message yayithi my life must go forward. Yathenda ngondlela leyisima eyisimanga. Abanye bayakhumbula ukuthi kunesithombe sakhe owayehla khona unyembeze khala. Ekhuluma leyo message ethi my life must go forward. Kanti kuzozalwa abakhethwa laba bagcwele umhlaba wonke namhlanje. Soke sizothi bakhethwa for whatever, back what never. Isizwe sabakhethwa siyaphambili. Abathakathi bethanda bengathandi kodwa sizokwanda. Abathakathi bevalile bengavalanga kodwa sizokwanda. Umprofethi wethu belishaya noma bengamshaya sizokwanda. Bazokriticize amaKristu. Bazokriticize abakaJesu. Bazokriticize abeBhayibheli. Kodwa sizothi siyaphambili bakhethwa. Asahlehli. Asisahlehli. 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 Siyahamba negeja lezulu. Siyahamba negeja thina. Izinto bese ixakile. Nasekhaya ngiye ngime ngithi sengibiza uNkulunkulu kwamagejageja njengamanje akaphakama. Ngithi uNkulunkulu wamathonga ethi akaphakama. Why ngibiza uNkulunkulu kwamagejageja? Yingoba uqala into engekho yaba khona. Yingoba uvula into engazange izibone yabonwa. Ngizothi bakhethwa lombutho uyaqhubeka. Sithi abangaboni bazobona. Abangezwa bazozwa. Abangakhulumi bazokhuluma. Abangasebenzi bazosebenza. Phambili ngegeja phambili. Phambili ngegeja phambili. Siyabonga.
Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguphiwe ngwakhanyile isibongo ngihlalewele Fountain. Namhlanje besibungaza usuku lukababa lokuzalwa kanye futhi besenza i-pastors appreciation. So besizombonga ngayo yonke imisebenzi emihle akasenzele yona. Emningi bekuwusuku lakhe ke namhlanje lokuthi simbonge ukhulu baba akasenzele kona empilweni zethu, ukhulu baba akakushintshile empilweni zethu. Siyabonga kakhulu ndaba ezitha, siyabonga kakhulu umshibe ngakho konke osenzele kona.
Sanibonani babukeli, unozipho magwaza lo e-Arena of Liberty phansi kogcobo likamprofethi uMagejageja. Namhlanje bekuwusuku olukhulu likamprofethi, sibungaza inkosi yabakhethwa ebekuwusuku olukhulu le lokuzalwa kwayo, uhlangene ne-appreciation day. Usuku lwanamhlanje luhambe kahle kakhulu, ulujabulelile naye umprofethi, konke kuhambe kahle, kwenzeke ngendlela ebesifisa ngayo. Siyabonga.
Sanibonani bakhethwa, igama ukhangelani isibongo kaDamoyi ngaphansi kobuholi bebandla lomprofethi uMagejageja. Sibonge ngokwe-services besihlangene ngayo namhlanje ukubungaza usuku olukhulu lokuzalwa kwenkosi isizwe sabakhethwa umprofethi uMagejageja. Sizothi konke okuhle okwenzakalile, izipho eziphumile. Sibonga uhambo esilihambile naye, ibandla beli-celebrate us 5 years likhona. Sizothi kuwona konke akukhanye kube mhlophe ngasonke isikhathi, iminyaka yonke liqhubeke ibandla likhule esizweni sabakhethwa. Hashtag wenza konke. Nawe ungakafiki kuleli khaya, sondela kumnandi kuleli khaya, kuyaphilwa kuleli khaya. Sibuyiselwe empaneni zethu ngobaba wethu owenza konke, uprofethi uMagejageja.
Lolu suku lolu usuku lukababa lokuzalwa kwakhe ubaba umprofethi uMagejageja, okungaseyena umprofethi kodwa osekuwudokotela. Sekuwudokotela uMageja. So lolu suku luwusuku olubalulekile phezu kwezimpilo zethu ngoba lo mprofethi wethu lo udokotela wethu ungumuntu osisiza kakhulu ekusilapheni izinto esisuke nazo sisakhula kwaze kwafika isikhathi sokuthi sibadala nasemakhaya ethu. So wafika wasikhiphela izinto eziyinkinga phezu kwezimpilo zethu. So lolu suku siya-appreciate kakhulu ekutheni lolu suku luwusuku nakuthina esiluzwa silifila kamnandi, lusijabulisa ukuthi umprofethi abe khona phakathi kwethu asilaphe. Simfisela nje ukuthi nje nempilo yakhe ibe yinde kakhulu, impilo yakhe azikhule azakhokhobe abe umkhulu, simbone nathi ewumkhulu laphakathi kwethu, nathi sesiyamakhehla. So nje siyalijabulela kakhulu lolu suku lwanamhlanje, siyabonga.
umbukeli wami ngiyakubingelela igama lami ngingumhlengi mshingo namhlanje umkhosi wokubonga lapho khona sizobonga unyaka oqalile izinto uprofeti asenzela zona okuphinde kube usuku lakhe lokuzalwa futhi umbukeli wami siyabonga mbuke umprofeti wami Khishakhethe siyabonga kuzo zonke izinto osenzele zona ndaba ezithi
umbukeli wami ekhaya we coming to you live from emzini wase arena e Peter Maritzburg we celebration ka baba umprofeti Magejageje bekune pastors appreciation what a day si enjoyile sonke kumnandi and abakhethwa baye bam appreciate ubaba wethu ngecheke elingango 300,000 rand ah si enjoye kakhulu siyabonga baba
ngiyanibingelela emakhaya namuhla sihlangane lana e-Arena of Liberty abakhethwa kingdom bakhethwa sizelana namuhla kuba ililanga lakho bese ililanga lika baba bese celebrate naye ililanga le birthday yakhe kuba ke thina singamakhethwa kingdom of abakhethwa kingdom siya salitshintsha elanga lanamuhla lika baba salenza iChristmas day yethu yoloko namhla besibungaza nobaba besi enjoy besi kumnandi kunjeya langa thine yethu Christmas njengabakhethwa isizwe esinsundu eyethu Christmas inge 21 zika December njengoba eyaba amaKrestu inge 25 eyethu inge 21 siyalijabulela lolu suku eyethu impilo ichinjile ngoba thina sisizwe esimnyama asisahambi nesizwe sase West siyabonga nani bantu emakhaya izani nizobungaza nathi la ngumzi wamakhaya wabantu abantsundu likhaya labantsundu siyabonga